zobele ngiyincuka ifoni ngakunikeza umgadi
ngingangaye bese ngibhema ngiphuza ngiphendula
uzokuphila kudepo mase useyithayima lami
Ah, mfana semzini kumnandi ukuphupha emini yazi
sebengibambe ngikhunzi lapho engithi ngiyandlula lapho yasechibuku
Mama nkanyisa ukogayo sikhaya kuthankara uyithi rikogayo
nayami o ive yakho awu asukuhlwane nami
The Black Door, tonight at 9:30 on E!